uhambile ukhethiwe.
Usho ukuthini ukuthi uhambile?
Uthathe impahla zakho wayifaka esikhwameni wahamba.
Kwenzakaleni Sifiso?
Angazi kwenzakaleni. Ngithena ngibuya ngifika endlini impahla zakhe zonke ihambile. Mina manje ngiyahamba ngiyobheka ayikho into ezoyimela la.
Hey, imaka kunani sihamba ngemoto yami. Nimcile nini?
Angazi ezathi bathe bambonile ngene endlini. Kodwa ngiyafika endlini lo thakekho. Zonke izinto zakhe
ihambile. Yini yenza ukuthi athathe zonke impahla zakhe ahambe?
Mhlawumbe angazi ngicela sihambe nisombheka.
Sihambe nje.